Ama gbe fun da 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 yi ka ko yi da wa se sai ka odin adamuti amen
media for mo recording yi na yana mo ne ka sai yana Ghana for ne ka sa sa mo sha body ni ni abesi yi obi a fa nko ni fie abi wo tema community
9
esi ye aso fo mpenyu fo nyina na ehia enti se obi kogyina baabi na ɔka owo yi ho asɛm a akyi asɛm a mu media fo na ɛsɛ mu defend it.
That's right.
Because mu wa ha bi.
That's right.
Yɛ si papa yi akɔ n'akyi.
That's right.
Ɛwurade yɛ de ne ma ɛnso
ibatas of one point no ne nan wɔ hɔ ne nsa mmienu wɔ hɔ ne nan wɔ hɔ ne ti wɔ hɔ ne mene wɔ hɔ n'ani wɔ hɔ biribi anyina ɛnti yɛ ho dansefoɔ mmerɛ ase
ɛnti no nti a yɛkasa sɛ mu media fo ne mu a mɔrekɔdo nyina sɛ mutumi mu yɛ adansefoɔ ne ho dɔ ɛne prophet Emmanuel Kobi papa a wayama papa yi ɛne nti ne yɛnyina yɛhyia a ɛnti yɛbɔ mpayɛ ɛde ne ma nso ɛhyɛ wo nsa yɛbɔ mpayɛ ɛbreki any generational attacks
Jesus
yɛbɛkɔ ne ma so
Jesus
any bloodline curse
Jesus
yɛbɛkɔ ne ma so
Jesus
ama history a repeating ho
bia Jesus
because demon bia ɔbɛ make sure sɛ history be repeating ho bia na yɛ break it out
Jesus
sania asofo mpenyimfo akasa yi yɛsie bibia ne ɛne da yi yɛde asɛm keka ne nsɛm keka ɛkɔ so wɔ Ghana nyinaa yɛsie no nyinaa
Jesus
nnipa wu a yɛnka n'akyi asɛm
amen
ɛnti awurade yɛda wase sɛ wɔagye no ato kuku mu
amen
na yɛso yɛde anigyeɛ ɛne ahosɛpɛ bɛkɔ so asom wo ɔfi sɛ yɛbrɛ bɛso ɛwɔ yesu din mu
amen
amen
afei yɛntimi ɛnkɔ the last time
Amen.
What you say, the Yamme Voya or the Mayan, some way you treated me. Was it for so
Amen.
For be mouthful.
Amen.
And you're an anonymous as a suit. When I said, Mamma would now lie you moon and dear, you are never brown. I better know here, the Yamma will be.
Oh,
when Yamma are for so long, which is so long, soon to be Mamma will fool me with you.
Amen.
The great king.
That's Prophet Kobi. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, papa. Papa, you're a trip. Baby, could be.
laying of ribs. So this is from Glorious Way. This is coming from the children of Prophet Akko. This is from the family. The family. So a thanksgiving from one dedicated family member. Amen.
Every prayer made here, and every request made here,
Jesus.
That we shall never hear any misfortune.
Thank you.
Neither shall we hear any bad news. To Him only be all the glory, praise, through Jesus Christ, our Lord, Savior, eternal life, and King. Amen.
Amen.
Kuchani, enyila ha na onsha se ya kata munusu ade.
God bless. Mumbai, Daddy, and the engine. You better capture us.
There is no fear at all.
No, we don't have fear. We don't have fear.
It is a contract given to funeral home.
No, it's not about their contract. We have a contract like that. We could be signed. At the end of the day, it became a story. We are live on. We are live here. We have to say it. We'll watch it.
Listen to what they are saying.
We have heard it.
They have given the contract to them.
Yes.
Is to give the family member.
Bishop, we had the same contract with them with Bediko Bissan. At the end of the day, it became a story. I know what I'm saying. And I want to say mobile. There be more cost I'm on Sapine. Reverend Buffalo Mount Sasso. Bibi and Newsom.
Silly thing that is going on. All right, so this remains of Apreko here. So funeral home has taken the project, and if there's anything you know, we are leaving the body with them, and this is the man in charge. We have left it. The family head is here. We left the body with them. May you so rest in perfect peace. It's a general cemetery. It's not a special cemetery. Abraku is not the first person to be buried here. We have buried many people here.